Step back. Liu Kang. Cyrax. Round one. Fight!
Thank you.
wins. Round two, fight!
Whoa, 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 wh If you like this video, please subscribe.